Yaba fowethu. Yazi kunokwenzeka ukuthi muhleli ubone umuntu eyihambele ehamba lapha emgwaqweni ehambela nje umuntu. Ubone ukuthi lo muntu uyeyisa ke lo. Yena umuntu okuthi uyeyisa ke lo. Engenzanga lutho. Ubone ukuthi lo muntu uyeyisa. Funa uvele umphuthume khona lapha umtshele ngizokushaya. Ukushaya engaze isele ngakuwe ngoba ungathula ubumbonile uzoze ise nawe umvela umkhuze lekden umtshela ngizokushaya ke wena ya ebumecabanga umosha usumtshele lo uzomshaya ya angezanga lutho nje umtshela uthi yabona ke wena ngizokushaya wena ukushaya balekile nje lokho uze ungajwayeleka amasimbi ebantwini noma wathiwa nje uhambile mhlawumbe usendwedwe ngoba ethanda ukudubulana ngani basendwedwe tolthi usendwedwe laphana ufike nje bathole behlele ufike ubatshele ndinishaya nina ndinishaya ya ethi babuza ukuthi wenze njani uzonishaya ngishaya ngishaya khona lokho ningibuza and understand ukuthi ngiyashaya ngizonishaya nonke balekile nje lokho umuhamba ungakukhohlwa kube umphako ufake la la uhambe nakho everywhere la uyakhona ungakushiyi uhlale nje engqondweni ukuthi wena uyashaya ya umuntu vele umshangenzanga lutho umshaya umuntu engenzanga lutho umtshengisa ukuthi wena uyashaya you understand ya umuqede ukumshaya bese uyamtshenga ukuthi ngizokushaya ungamtshela ungamshaya mshaya eqala umuqede umshaya umtshela ngizokushaya ya umshayile la uyakhona nje uphathe emlonyeni ukuthi wena uyashaya ngisho etekisini biza udriver hey driver methi yakubuka sibuke umuntu ozokushaya ya bashaya wena ukushaya shaya khona lokho